kandi nk'uko igice cy'ingyajya z'abigisha ibyagezwe n'abafarisayo baguma biyongera mu kumugwanya niko nabamukurikira mu bayuda baguma biyongera kandi niko nabamugwanya mu bo yaneguye bongerekana
takintu
n'intete zifeza kandi
ndababwira ukuri uyu mupfakazi w'umwora ashikanye ibirenge by'abandi bose kuko abandi bashikanye kubisagutse ku butunzi bwabo ariko ku bworo bwiwe atanze ibyo yari afise byo mutunze